Molweni bahlobo engimukelele igama lami ngikudoubt wap ngala aka King Langabi. Uma ukhona ku-Instagram ngicela wenze ukulungela ungilandele it's at king_langabi. Yeba fethu uNkosinathi Mshengu othandwa kakhulu ke ngohlela lwenzayo okhozini oluthi ke singasoze zabona oqwashisa abalandeli bakhe ngomuntu ke athi ke uqola ke abantu ngegama lakhe. Umfuka Mshengu uthena ke lo muntu ufaka isikhangiso ezinkundleni zokuxhumana noma ke isikhangiso ezahlukahlukene ezinkundleni zokuxhumana ezibiza ke ngonkosinathi Mshengu ongumnikazi wenkampani iCyber FX. Umshengu ube wacaca ukuthi nje cha akusiyena lo abantu ke bangalokuthi badidiseke lezi nje zigila mkhuba esifuna ukwenza imali ngegama lakhe. Uthe yena unenkampani yakhe egcile ekwakheni izindlu iMshiza Holdings highly. Bephawula kwabathi ikhasini lakhe leka Facebook bavumela abanye ukuthi nje cha baka bawashaya amakhala ngaleli business futhi ke bathembisa ukuthi ke bazohlaba bawulawule. Ngizofisa ukwazi kunini ukuthi ngabalithini ovulweni kwi-comment section. Ngakhohlwa ukugcindezela like button kanjalo ke ne-subscribe button ebhele ukuze uzothola ama notification njalo uma ngaphlodi video phela ngilandele ku-Instagram it's @king_langabi. From Mr. Mdakadaka ngithi sizenghembe.